nyagasani urumwamukomeye kunda kandi utone shuja kugana ni wowe utabara urimpawe zose
Amanywa nijoro izina ryawe ryubahwe nyirimbo